No estranheira de já usia fo. No leje se pa ma mama kwa bo. E de ba no estranheira de TV isso studio 2. Pe me ka crave ye. Ne ti de ene so me wa. Me de e ba ba mama usia fo. Aha. E bia what if en. E ti amu information ka kra menya. Ana me so me pese me de ba e channel isu na se. Uhia details bia na se. E yi bia na che se abo ayen na wa won ti pen so de. No one says I didn't so I won't. And see, I was here for. Say, Obi, what Italian passport I chitted in answer. Ah, Nas any bush in any be any crater. Or what quen I saw Timmy Sere a by now Timmy ye be a man. It is any a macan and no moon church, Ramona, and I'm a first man who watch it. It's a permeric a craving a shave video. Near woman here was here for. At a clerk, I take care of this, can I say. Asema mene mo ba beche yino. Legge sull'immigrazione, intino. Diritto unità familiare, articolo 19. A efa immigration, ene ahokwa yensen se mo. E non è casa fasadi anon se. Se ubi ewo Italian citizenship o Italian passport. Nani busu yeni ibi. Ti se ebia na wofuo. Aha, ne nana. Bizno ni na isa wo nana nana. Ehe, kujini o cousins. Fili dei cugini, o che si fa? Zii, o antes, oh no, aha, oba, bisnipote, enti, o nephew, unuiapa, unuiabema, enti, o bio yebu suenia, o ben wono, aha, se bibi koso, no abe piemo itili han musei, nasa wo, o waha, tinyamia e wadumo Italian passport. Intino uno o pese o posre a pain na wodi tum se onye sojourno eman permit of stay emana u wasa akwanyan se oye die womu ne abusua for the tosu biem esese nipa ne ye obi a one wo na te esese wo ye obi a one wo na te o depende wo wo so na wo hwe no se otene ba bia untimi nyema no. Ne mumuno o ne wote no depende wa oso bibia nso chiresa wo na wo hwe no no ana wo akonya se wo be bisasa adie no ayeden efri aban wo sene be ya obenya adwuma kwa ne bia wa support wa na sese inte ye permit of stay bia e permit so de sojuno per motivo familiare e non aye becha e de ameni pa no se nyamia na to no de tum na se e ya ye to so bi mo onya so betimi dia ye adwuma all right to say assistant sanitary hospital ne ne ma yenyina yaka yeko no onu so all right say onya san ne ma ne bia busuafo de to so biem sene ma ka no se oni nkrata wo it's about oni nkrata nya se wo bi ana onu no passport so de kwa kwa ji bi oya wo ba oya wo fast oya de ne nya san ne tie mpa mo cho why ne mo oni bi na wo ye obusuani a wo ben wo no awa be pie ha sei no ana wo betimi wo kita Italian passport aye amana sana emran ochro sne am me ka article no if you want to go and read about it you can still go and read about it eh mhm enti dia to sun su bie mu nie sne ada mu ni mu no bo ni won fa na no won fa na no na de na ba mi wo fa si no no mhm ye o pepe bi e fre no dichiarazione di familiare oh no ha enti dichiarazione di familiarità, something like that. E dito, omo ebe hia saa pepa no. Aha, inti ne se, unya saa pepa no. Mokwa gana na mokwa ye. A e chwe se, oye obusu yene ampa. Ni e chwe grade, ho she mu obusu yene. Oye mese, wa emba. Oye, onhunu bibi sa, ni e chwe. Nemwa nyame aye waduma, ya ya ama, una ibia. Gana sumuni, ye bibi aye English, inti aya ama, ono. Esa wote ba, gana ambezi na, owa hanu muse romo no na o translate na o try abain se this document no e ye legal e krom ye titum e documents ya e issue and everything we ye pipi ama o ye ma mu wi afei de mu betime e den e de atoso na mo de a represent e de a request de to so bi abusu afo sa wo hwe de o ma chro ni mu kra na u betime akokwe stura direct na kwa start ya den aye wa de but as usual, aha, yeah, advice because, okay, online, I do a wish, I information, no. enhyɛda enya dia jese egu ho a wonya no eyi kura sa ha nti no ye better sɛ wobɛkɔ lawyer hɔ ɔhwɛ immigration laws onim ahɔhoɔ yɛ nsɛnsɛm sɛ mo ahunu abusuafoɔ aha na ɔno ne nim saa mmara wei no ɔyɛ dɛ wayɛ application wei no ɛde ama wo nti nka wa wobɛtumi ayɛ but our advice sɛ pɛ lawyer wɔyɛ yi na wode wo documents nyinaa kɔ meyɛ italia medeɛ nie me wɔ faase ne me bɛne me cousin whoever ɔho ɔno nso ɔni nkrata mpɛ sɛ meyɛ bi ma no ghana deɛ makɔbɔ aba sɛ ɔno nso na woyɛ ama no no onya na identity bi anormal ɛyɛ passport no na ɔno no atoa so akyerɛ mo ne ɛka ho nyinaa na moayɛ dɛn mode ayɛ as I said wokɔ online pa ne information yɛ kozikozi nti medeɛ menyaayɛ a mepɛmenyaayɛ na mede abɛ deɛ ɔmɔkaayɛ biom no sɛ documents normal no mom 2 years pɛ me so de sodwoo no ayɛ mu ti wɔ familiare ɛno pɛ na menya nti no sɛ bi foforɔ koraa wɔakyiɛ bi a lawyer no kɔayɛ bia ma obi pɛ ne ade a wɔbɛtumi aguide mu aboa mo maako akɔsiyɛ normally no nso no yɛsɛ ɔmo ntan refuse so adeɛ ma ɔmo gyina so refuse so this type of request no ɛyɛ 2 pɛ either sɛ deɛ woyɛ ama no no ɔwɔ criminal case bi ɔyɛ dangerous ma wɔ man no ɔhote bi ɔ case bi ɛda hɔ nom apresenta wo mperekoro pɛyɛpayɛdze ɛno na ɛma yɛtumi gyina so refuse so ɛnte saa ɔne wo nti nso mmomu a bibia ne wɔakyerɛ sɛ wo na wo take care of that person so ana yɛ refuse so ɛte saa normally no nso ayɛ a no ɔmo taayɛ de ɛyɛ acceptable ɔmo asta accept sɛ ne amaka no when you go to a lawyer ɔbɛma wo details more because ɛyɛ n'adwuma na aboa yɛ nyina nti hunu sɛ saa deɛ ne wɔ hɔ na ɛfa sɛnde wɔ bi sɛ wobɛnya saa information yi a na ɛmmɔ yɛ nyina because obi wɔ hɔ nom a na ɔwɔ chance sɛ nka ne busuani bi kora ha kɔbɛtumi agyina wɔ so ayɛ nkrataa ma no na nim a ɛbi ɔmo ne mu nti no ɔmo nkɔbisa na ɛmmɔ a mɔwɔ abusuafoɔ nti mede mobɛsi a nom sɛ ɛnkyɛ kwae sa bi social video no wɔ facebook a ɔmmɔdena ne fa notification bell no to so wɔ youtube na nesi dio bi a hɔnsa nka ɔmmɔdena ne contact no sɛ agyekye number sɛ wonya passport yɛkan sɛ ghana bell sɛ sorry any police report translation stamp na meda mo ase papaapa abusuafoɔ moma abaɛ.